Ungase kube nomthetho omusho ozolawula uhlobo lokubhema olwaziwa nge-vaping. Sanibonani uTendale endabeni zesiZulu ze-EWN.
This is Eyewitness News.
Izoqhubeka nokulalela icala lokuthumba elibandakanya umfundisi uPaseka Mboro Motswaneng, iMantshi uKatlego Mokoena enkantolo kaMantshi yasePalm Ridge. UMboro ekanye nomqaphi wakhe nesihlobo baboshwa ngenyanga edlule kulandelisa isehlakalo sokusikaza kwakho othisha ngocelemba esikoleni samabanga aphansi iMatsidiso Primary School eKatlehong. Abameli bakhe bafaka isicelo enkantolo sokuthi uMokoena gudluke kuleli cala ngoba bethu chemile. Wenqabile uMokoena ukugudluka.
Controversial pastor Paseka Mboro Motsweneng's new bail hearing has been rolled over to tomorrow after the Palm Ridge Magistrates Court dismissed an application by the state to recuse Magistrate Katlego Mokoena in the kidnapping case involving Mboro. Last week, the NPA brought forward an application against Mokoena, claiming that there was reasonable apprehension that the magistrate might not bring an unbiased mind in adjudicating the case before her. The state in the matter alleges that Mokoena invited the defense to her chambers in the absence of the state and urged them to fix Mboro's poorly constructed bail affidavit. The new bail application continued this afternoon, with Mboro's lawyer arguing that his client is being wrongfully charged. He says the charge of possessing an unlicensed firearm is baseless, as the rifle in question is a replica and was purchased over the counter, making it a fake gun. The matter has been rolled over to tomorrow. Mongi Zikoko, Eyewitness News.
Kuzobuyela enkantolo ukuqulwa kwecala lenkohlakalo ekuthengweni kweyikhali lika Jacob Zuma. Ijaji lasenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu uNkosinathi Chili lithi bese ike zadinga idwema ecaleni akhe aphambelini zonke ingqinamba eyiphakanyiswa uZuma esicelweni sakhe sakabusha sokuthi kugudluzwe umshushisi uBilly Downer kuleli cala. Kulandela ukwehluleka kwakhe emzamweni yokushushisa uDowner ngasese, uZuma wabe sefaka isicelo kuleya nkantolo sokuthi uDowner asuswe kuleli cala, nesachithwa uJaji Chili ngombasa walonyaka. UChili akazange ayidalule izathu zokuchitha kwakhe lesi sicelo ngaleso sikhathi, uze wayidalula namhlanje. Uthi le mzamo kaZuma yokugudluza uDowner iwukuhlukumeza amalungelo omthetho, abuse of process. Amalunga ayishumi MK Party asanda kuxoshwa ePhalamende athi azosedlulisela isinqumo senkantolo ephakeme yase-Western Cape sokuchitha isicelo sawo sokuthi iphoqe leli qembu ukuthi liwabuyisele. La malunga athi iy'mpilo zawo zikhinyebezekile ngesenzo saleli qembu. Ngakolwayo uhlangothi MK Party ithi la malunga ayitsheliwe ukuthi angayo kuyosayiniswa njengamalunga ePhalamende kulandela ukhetho lwangonhlaba. Inkantolo isichithile isicelo sawo. Yathi ehlulekile ukutshengisa ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi akhinyabezekile nokuthi awasenaye eminye imizila evulekile yokuthola usizo. La malunga solo ummeli weqembu uDali Mpofu kanye nendodakazi kaJacob Zuma uDuduzile Zuma ngokuphunza kweyingxoxo zokwabuyisela emsebenzini.
So I've just decided that it's no longer worth it. I still uphold my statement that there needs to be a lot that needs to be done within the party. But I'm just withdrawing myself from the case because I don't need the unnecessary stress.
Kanti ke kusenjalo, ifika nje iMK Party siqala ukuba yinkingo okhethweni lweyigunga eyimela abafundi eyikhungweni zemfundo ephakeme, ama Students Representative Councils. Eminyakeni eyedlule bekuvamisa ukuthi umqhudelwano ube phakathi kweyinhlangano zabafundi, i-EFF Students Command, kanye ne-SASCO eyamene noKhongolose. Kamuva nje inqwaba yabaholi babafundi bajoyina iMK Party Youth League. ITshwane University of Technology isanda kubamba ukhetho lwe-SRC. Nalapho ezishane zabukani SASCO ne-EFF Students Command zagcina ithole ihlale eziyishumi nanhlano inhlangano ngayinye. IMK Youth League yathole eziyishumi. I-EFF Students Command ithi nakubi MK ize kabi, kodwa ke iyona esazoqhubeka nokuhamba phambili.
The EFF still enjoys a lot of support amongst the student base because we've also put in the work.
IMK Party kusamele iqedele uhlelo lokubhalisa kwamanye amanyuvesi. Ngakho ke ngeke izikwazi ukungenela ukhetho eWits nase Durban University of Technology. Umnyango wezeyimali kwaZulu Natal uthi ufuna ukonga imali kahulumeni wesifundazwe ukuthi uthengele amalunga eshayamthetho iy'moto kunokuthi iqashwe. Lokhu kulandela uphenyo olwenziwe ilo mnyango nolutshengisa ukuthi kusetshenziswa imali ecele 17 leyigidi zamarandi ekuqashweni kwey'moto kuqashelwe ongqongqoshe ey'nyangeni ezine nje kuphela.
A recent investigation undertaken by the MEC indicates that the 7th administration has inherited a legacy of wasteful expenditure. The investigation centers around vehicle rentals for MECs in the province. Over 4 months, 16.8 million rand was spent on the hire of vehicles for 11 provincial government departments.
Udumuthi umnyango uhlela ukusebenzisa ishumi nambili leyigidi zamarandi ukuthenga imoto ukuze wonge amashumi amabili nesikhombisa eyigidi. Sesiphetha kunomthetho ohlongozwayo ozolawula uhlobo lokubhema usikilidi kagesi ukuthiwa phecelezi vaping. Nosekutholakala ukuthi lungaholele ifweni ezibucayi nokufa imbala. I-Tobacco Products and Electronics Delivery Systems Control Bill kumanje nje isephalamende ukuziphasiswe. Izolawula ukudayiswa kanye nokusetshenziswa umphakathi kwalabo osikilidini. Bazohlawuliswa kanzima abantu abatholakale bewephula lo mthetho kumbe bagwetshwa iminyaka engafinyelele emashumi amabili bebhadlejele. Umnyango wezempilo uthi kunobufakazi obenele obutshengisa ukuthi lo mkhubu uyingozi ngendlela efanayo nokubhema usikilidi owejwayelekile.
All our presentations to the different bodies, almost every paragraph has got links to peer-reviewed research. There's absolutely enough peer-reviewed evidence for that.